okele e wach duond buche siasa gi dongruok mosebedo e piny Kenya e weche mag demokrasia gi bedo gi duol. Wang'i ane duond buche mosebedo e piny Kenya ka. Wang'i kata mana kinde mag welo mag duond buche miluongo ni party primaries kata nominations. Achako gi higa 2002 mae kama koro samoro jok mathoth nyalo ng'eyogo kaka siasa nobedo nikech kanye kama koro ji onene campaign moro mar lokruok ka koro KANU wuok e telo ka duond buche mamoko gi koro chako donjo. Sama ji oriwore modonjo to kosedonji ma ji odonjo gi nak to bang'e no iwacho ni jakom gi jatend piny ndalono Emilio Mwai Kibaki ne ok oduogo winjore. Ng'ato wacho ni an chal ka gima indhoga ka. Awuok, jakom yware gi chien. Gidhi Kasarani, iloso ODM. Ma jog moko gi wene jakom modonji. Ene muchung modhi laro kom higa 2007. Bang'e no, ka weche tungni owuok, to iloso coalition government, kata sirikal mar manyuanda mar barwa barni. Jakom bedo prime minister. Weche moko wachore diere ka, ni nitiere kaka nolos structure. Ni jatend piny masani William Ruto, nuinjo be ni bedo prime minister. To dhiyo yuwa Musalia Mudavadi oket jalup prime minister. Ruto wacho ni chalga gima, okomia gima nadwaro. Ruto bedo jatend migao. E iye ka uthichore gi chien ni nogole, nikech samoro nitiere weche moko. Ndogruok neno kanyo. Kopogore kod mano, e siasa mag duond buche ka, bende imiyo Nyasuna, timayo bati, katimayo Nyasuna, timiyo bati, katimiyo mulo, timayo bati. Ok, ni mae gima timore, ok wach ni mane kaka otimore, ikindwa gi Nyasuna kata go mulo. But awacho ni mae gi yuak musebetie. Ni omi ng'ane to maya. Chal ni duond buche gi. Nan gi geno ni jopinyan, jopinyo yie koda to ndoga. Kupugore kon mano, wachak chien kucho. Ka piny Kenya yudo loch, kapok Jaramogi Oginga Odinga uwuok e sirikal. Nowacho ni jalup jatend piny kinde no mosenindo jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta ndika ndogruok nowuokie. Gini osetimore. E higa 2002 no sama kuri chungo duond bura mar KANU mosenindo manen jalup jatend piny kinde no Professor George Saitoti beno ywak ni ondhoge. En siasa mar ndogruok mane penjo mantiere godo kawuono mondo ng'isa ni to ndogruok ni nikech kwa wacho ni demokrasia osedongore. To joma dongo demokrasia gin bende gisedongore ka ging'eyo adieri gima gidwaro e chunygi. Jaduong' Robert Nyasuna.
Mokwongo awach ni seche ma isero kura.
Yes.
Mana kaka wadwa mulo osewacho, Kenya ka pod wan wago siasa mar ukabila, mar community. Tiende ni ng'ane kel jogi, ng'ane kel jogi, ng'ane kel jogi mondo wariwre mondo wanegleni. Seche go iyudo ka jatelo nyalo wacho gimora mora. Onyalo yie kata ni ng'ane in kadipodi wayudo gini.
Yes.
To mae kaka wadhi timonade?
Kaka wadhi
time. King'iyo kata mana nyoro kanye Ker William Ruto riwore gi Rigathi Gachagua. Ng'ama ni wacho kendo seche go manonego bedo ni giriwore go manonego bedo ni bedo jalupne ne en Kithure Kindiki. Ma bende oywak ni otime nade?
Ondhoge.
Ondhoge or omaye. Oming'ane to maye. Omiyo seche ma idhi negle riwruok bedo. To seche go kisera bedo ni idhi miya kama kabiro tedhe miyango. Seche ma koro osepedh le mesa. Koro ineno ka koro nyaka koro ng'ato nyaka ywagi. Nikech sa kisera inyalo yie gimora mora. Inyalo yie nadhi miyi kata mana Jacob Raila Amolo Odinga tuotu. Nowach ni within 100 days ndalo 100 constitution oseloki ma Jacob oseket prime minister. Komo ni chakore tinyo mna ka jomoko sechako dira wach gi kucho. Ni onge two centers of power. Michuki ya mocha kogo kocha. Tukajuangu sego koni ni osendogwa. Omiyo en trend mosebedo e Kenya ka. Kocha kore kata mana 1963 mi wacho no endo.
Yes.
Ntie kaka none go bed ni bedo. Kuwa biro kata mana Saitoti. Mui no sekone ni en ema iwene. Tokale ing matindo ching mora chiel. Irali. Moyo chunga chunga, ker moyo chunga chunga to wacho ni, an kaka sengi o Kenya, mang neno, ngama nyalo rito Kenya ka, en mana Uhuru Kenyatta mneno.
Yes.
Maji obuok, kata Kalonzo gini na ni kanyo na ikore, seche goido Kenya ka, Jacob Raila Amolo Odinga osebano, NDP, modonjo, molos kimilungo ni, New KANU. Kuro new canon ni kuro ingiyo ngama idwa ginene. Kalonzo ginene ka saitoti ni ka jini ka tukuro wachi ni uhuru. Omyo end trend muwase bedogo makata kinene sani. Mm-hmm. Esesa maka uono.
Yes.
Kakuro jowamo koyu akni ndi kaka oktemi na gima ber. Bato sebedo kaya ni gima nitie kanyo ni kechango. Ni kech serombolo. Gech wa kaka jo Kenya wa serombolo e ukabila. Nyakidhi uomo na gijoka. To joka bedwaro lemo maduomo. Kuro wang nitem ginade. Iwacho ni karewe wangada ura mondi korka bigo mbaka. Mm-hmm. Nikech kadine kibaki tamre iye ne Jacob wach mar mar prime minister cha
50-50
50-50 sirkal. Mm-hmm. Kaeto ngech ne giriwore mukwongo ne nitiere LDP emubiro oriwore gi NAK to form the National Rainbow Coalition NAC koro ne nitie winjruok mane gibedo godo ni ker bedo janak. Mm-hmm. Kaito jalup nebedo ja LDP koni akwanza na gikao giduko koro prime minister emano negobe nibedo Jacob tono wachini 100 days tose lock gino omyo en trend mabedo sama jivye yero nikech pokuwa chopo as a country kama koro wawacho ideas ni idea emadhimia wa presidency ni ankangi idea for example sani kumbanyisi kaka ngato chunke ronyalo kata wacho ni an adhi chung eweche mag loso uchumi mondo bed maber kata mar ino matimo pud sani wago kura kaluwore gi kuma wae.
Okay.
Ine
yes.
To kuma wae be wangeny wan gi waluya nika joluo nika jolango okuche gi kabila mamoko idwa nyiso gi nango ka ine ma isero gi kelo gi machiegi poth kichik kibati, tichiko mulo, the same position. Kakuro jiloko kocha, koke nyalo wache, ah, ngane, kuro we ngane, matifarinade, mamondo kawo. Mm-hmm. But end trend mwase bedogo, obro mana lokore, seche ma wabiru bedo ni okwangi gokura ki ukabila. Kuru kawache nobro lokore. To, Kenya ka, sani,
yes.
Pokuwa chupu e maturity level noendo. Nikech ineno, ka wawe kanu mane chama chiel kendo wabao kabisa nodoro chama mopogore opogore kila ngato dhio gerode. Mm-hmm. Tumane mane kermo ineiwago no wacho ni chama mingi italeta chama ya ukabila kacha joka bro bedo kacha kaka koro watimo sani mane yuak mane ngo mane omio kata non kata ne wainyore kanu to non eno ni wabida bede kanu nikech jine bro bedo gi ukabila.
Okay.
Mogik
yes
wabarore koro wan gi chama tiyudo ka chama wagi en mana 2007 kende emanu bedo ki chama ariyo motegno mane odhi mukao loch PNU kende as a party and ODM no ka sechen kanyo kabisa miwacho kata ni gima koro noduo kelo barwa bar en nikech ne gin chama ariyo bang mano wach mar chama koro dhi karumo koro yudo ka ji nyaka riwre emomiyo onego waparane kaka oganda kaka Uganda mar Kenya ber mondo wabed gi chama chiel kumane wa aecha koso wabeda beda gi chama wa to kochopo sa yero to wagine okuje sani koro ywak.
Mm-hmm.
Ni negi bano jubili giungo UDA koka gifanya UDA ni be maru adier gineno ni koro onego gidog gilmanyo wada gimoro nikech political parties gin mitokni miriembo kaji chiko unyalo. Mm-hmm. Bano basu unyeo basi maduong uringe to gini mana mito kamiringo go kide kaugo la
uso basi uingyo mtoka basi machia la badereba na
unyeo basi maduong.
Okay.
Makoro uchiko go doten
sa junior
kame